Hey guys, ninjani? No, mhlawumbe umuntu akayikhulume le nto. Angazi noma ngiyakhuza noma ngiyaqaphelisa, but ngifuna ukukhuluma ne-ANC. ANC, iy'nqumo eniyithathayo kuqapheleni ukuthi ningabacasuli abantu. Ningasicasuli nje isizwe, ngoba isizwe mase sicasukile siyaphenduka sibe ningi kunama-government wings eniwathembile. Omunye-ke khona i-clip la umfana ethi bazothumela amasotsha namaphoyisa. Nawo amaphoyisa angabantu, nabo bayakwazi ukubona ukuthi la kodwa sekudlalwa ngabantu. Same with SANDF. And abantu bakwazi, ngiyayiphinda le nto, abantu bakwazi ukunqoba i-SADF, which in my view was much stronger than SANDF. Lalela, this is what is happening now. U-ANC kwi-umbrella ka-IEC, because i-organogram ithi kukhona uMsuthu Moyepa, kukhona uJennifer Love, kukhona uGlen Mashinini, kukhona uNomsa Masuku, kukhona uSai uMamabolo. Those people are very ANC. They used to be our comrades sisase-ANC. So labantu basebenza ku-IEC kodwa bayi-ANC. So labantu bekade be-representwa uNcuka Itobi in an umbrella ka-IEC, yabahlula-ke i-case. Sebeyasuka-ke manje as ANC gurus noma top deployees. Bayibona i-problem, whatever problem bayibona, babona ukuthi ngcono bakompromise u-IEC angasabi neutral, because now uma uzothatha i-case isesinqumile i-court, uphinde uyidlulise wena, isiyakumnika omunye umuntu ukuthi hayi u-IEC akekho neutral. Akasabukeke neutral. I think u-IEC, in my view, has been compromised. Akasekho neutral. Now u-IEC is moving the case to omunye umfo oyi-ANC wakwaZondo eConcord. And we know very well ukuthi uZondo has made leya decision le yango-2021 eyenza ukuthi kushube, because abantu they understood ukuthi you guys are being unfair, you guys anisalandeli umthetho, senidlala ngama-positions eninawo. Wavele wabopha umuntu ehlangene nalaba abanye, bavumelana bakwaboshwa umuntu engakaze lowo muntu aye enkantolo. Ngithi-ke mina I have been with serial killers, I have been with killers, I have been with abantu ababamba i-heist badubule uma sekuphoqelekile. But bonke labo bantu bebefuna batholwe, bahamba enkantolo balivume, baliphike icala bese beyaboshwa. Kodwa ngo-2021 besiqala kule South Africa ukubona umuntu oboshwa engaligibelanga ibhokisi. Now u-IEC okufanele abhekele ukhetho abe fair, simthola kuwuye manje odlulisela icala. Inkantolo inqumile ukuthi u-IEC ethi na silifuni i-outcome kanje, sifuna niyishithi i-outcome, siyadlulisa icala silisa phambili. So lo IEC we know ukuthi kunama-comrades waka-ANC njengoba ngibabalile. Kuqeda uku-appointwa uJennifer Love uyi-ANC, yabo obomamabulo it's ANC, Masuku ANC. U-ANC oku-IEC udlulisa i-case uyisa kuZondo manje. Bafethu, qaphelani into eniyenzayo, ningabacasuli abantu, ningabacasuli abantu, ngoba abantu bazocasuka. And abantu mhla bacasuka, hayi, kuba nzima ukubabamba.